to the Lord. Kopa wine hello mudimo hana jwale. Se o tsebe sena se o sietsa. O sietsa ta wena le bophelo bo sa feleng ba hao. Bo mudimo a o file mbona. Ka morena Jesu. And repeat after me tapelo lena. O tsale morao. Hallelujah. Re morena Jesu. Morena Jesu. Ke kopa putjao le re thuse ka o fela ha rona. Ke kopa le thuse morena Jesu. Morena Jesu. Ke utlwile lentle la hao. I want you now to believe in your heart that this is the day that the Lord has made for you. So I want you to do this. I want you, just take a step forward. It will never be the same.